wọn hun onyankopɔ bi asom no na mi so mi nananom amamrɛ amahu no mɛsom no sɛ saa da no do na yɛwu kɔ na wotumi kɔ heaven na mankɔ bi a ɛnyɛ problem but deɛ mepɛ sɛ hun sɛ it's a time for africa sɛ yɛne bɛbie yɛne bɛda hɔ na yɛho sɛ church is a business maker with no fear.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Thank you. I'm I'm Thank you. I'm going to go to the hospital.
wanhu nyankopɔ bia som no na me so me nananom amamre amahu no me som no se sada no do na ewu kɔ na wo tumi kɔ heaven na man kɔ bia enye problem but dia me pese hu se it's a time for Africa se nyani bebie nyani beda hɔ dia ho se church is a business maker with no fear.